Ndigogora
aye
ndigogora
ndimaliza
aye
ndimaliza
ndigogora
aye
ndigogora
ndimaliza
aye
ndimaliza
Ndigogora
aye
ndimaliza
ndigogora.